Nabwiye yuko ubwo mwana zofungwa no munsi rero kuba nza kwa n'umukobwa mwiza.
Muri South Africa ari umudada bigeze gufata ku nguvu mu nyuma cyakora agakingirizo gafise iboro ngo umugize gucye ikigutabagura.
Je hari ahantu nakoreye batutwereka. Karanagoye no kwambara brandje nibaza gukora kwipfundagurira ubusa gashaka kunukuguheramo.
Turabe inzara zawe.
Je
ya we zirakora akazi ndabibona n'abandi babenda abana yuko we ni oji.
Nane ya
mugabo urumva nyine uri cumita nyine gukenuka mu kukambara. Urabizi ko kera imibonano mpuzabitsina yakora abageze kubaka izabo.
Ya none uvuga ko atabana basezeza muhora muhiga mwebwe rero kera
urazi ngo muzaga babiswe yo kubera utwana tongano tutondoko
mugavura mba ivyo bintu
imyembe itarakome
ariko ikintu wowe uregurusha none abana bubuga Simbizi bakura kare bashaka kubona umukobwa rungana nkanje ukibaza ngo rufise 25 canke 30
Ema numva kwihangana gusha kuri 26 na scan ya 5.
Urumva kutumva ko bagira muri 35 nabo. Kera ntavye nivyo ngo ubonye umuntu ubunya guhengo ngo ngidi ngibiki. Urumva uca ku bahungu bakamana nivyo ariko bobo nimba bose gasimbizi bagenda bari gusabira. Nta muntu umwe yarabunze kera.
Ana bacu ngora.
Ntabije bipeti bwa umunani ufise.
Na bipeti umunani wari icuramba.
Simfanemeye ko mumbatiza kandi nigeze abatizwa. Wapi yapfuye atabatirwa ko bamwita Juma kandi mu bakatolika.
Nakubazeze. Nkaje nkubonda ndiri ge kujya kwigisha mu mukenya.
Naho bo guha kazi. Mukenya. Cyane nje ngira ngo atinda basabye. Ndashaka yuko bose baza batwite. Batwite.
Nawe ndakujya.
Oya.
Ndagusaba.
Oye,
pe. Dabe kini ko gakiza vuba nabona.
Nasaba friend.
Gaje no musura mato. byo bagenda uyicuza ati je tinarahaye umuntu.
Ibyo bintu ndagusa. Oya ivyo urumva bivana n'abantu babiri deja hano ni tusha tubivuganira ngaho
sasa n'ibyo ni bitu.
Sha mugani mukoresha ibyo wewe naho uko mwiga kumenya abakobwa ngende tumeze. Abako ukuntu tumeze. Wewe ubonye umuntu muhuza. Abako twe dukunda umuntu aduha umwanya. Sha naga nyene ushobora gusanga takigenda mugabo wibutse ngena kwa kea.
Ah ugasanga nini kiri kiremba nyene kiberenga.
Ugasanga nyene sindi ko ndivugira.
Ewe genzo kwemeza ko uyu nyandika na kubiri wawe.
Ushobora gufata umukobwa umuka mushira mu nzu.
Kandi batavye pe. Ngo
ajibira mu nzu. Ngo twebwe baruguru tugifite ndero.
Nyene yambaye kanzu.
Ndayikura.
Arayikura. Eh nibizwe ari kura
kuri. Umve bashe. Ngo ungurira inyama ko ndago. Ya.
Zofungo no munsi rero kubera nza kwa numukobwa mwiza saba ndeni nge madabana kija kwijuko ifo konsa neza ko murabizi ko amazi imihe ndabaheje tuntu dusa neza cyambanza kwanza kwijuko hamwe sana mustaneri ko mustaneri niwe yambaye jacket kwa numuso bamba njage no mudada okay kugira na fresh kamae sinze kumunukira female ngamanda hiki so mviriza kaburi kurandabira kuri Facebook nacu uri kuramfasha cyane hanini iyi views igenda ucishira kuri YouTube kubera kiganiyo nikirekire wande gusa Simbizi wa Semavumba hama mwari havye kugira amakomanteri mucimugira komanteri kugira video ibere komande kubera bicivye bimpereza ingoga zo kubazanira uwundi mudada wa mateka kobwa mwiza none
You know where you are so good, you share about.
We couldn't never come back home, but everybody comes on a cat.
Command,
Nicole made the command and announced no show, no show, who wonder in my mind. Can't room but Jay since in our fair if so much we get a fair.
Okay. I am already harsh.
Sour.
Baja. Baja. I'm going to say, like, and then I can look and I will be harsh.
Then how cream at the
day? I didn't know you didn't know the kitchen than I did.
Bobasha muterere muterere bize kure imodo kifse climat
ero arahiye kuza azi kumushora naho byeze dukore konje tugakoresha yatinya
kuza bize je numva tinane nakubwiye je mbona mbona abantu mukorana bagira ibintu je kweri kana biri ya biporo
kubera ivugura ya wacu
ndadi bize mufurugute
none hari byo ramona hari byo ramona
ko ya hari umuntu nabonye ari kakubwira ngo no ngiyo modo kaya sawa
none kwa yuri hari byo nakugira
oya je nangi nakugiriye
konta cyangwa ngo ngane ukubona no bigenza gute
kumiriza pana kumubagura
mugabo ari kintu kigeje rero yambaye umbirije hari umudada yambiye ngumuhoro ngo age okay kandi ngo hari umudada yambiye ngumudada ngo age gukora abango yambaye kanzu mwajya ngo abayaguhaye ngo nibyo ubutazi nibyo
Ngo yaha mu bisanzwe
fate nkubuje ko
ndaba kuramusa nk'umuhungu
eh wambaye kanzu
kaje ugenda wambaye kanzu eh shano kuri kimana nanje wakoka kwi eh ugenda wambaye ikola n'umupira Mugiye wambaye kanzu ashobisa n'umuntu yemye
wa muhaye dufate nkuru
duhuriranye nigiriye mu rubanza ntucu bifatanye aha anya mu mwiranze gukuramuza direct ipantaro n'umupira
n'umuzambura rero aramejeza ngafise nzembe cyane era nkabwo ngaho mu bukere aramatambwiye ko ari
ukeni ko
ngene ngene umuntu n'umuntu ngo atagupijagire mu yambiri gene fresh gushasha ngo cumwara ratse
nibyo ntuyihaye kubagura abantu
yarindira ese
tuzumvikane
nibyo nibyo numvise ngo umukobwa mu bukere ngo yeye mujingire hasi ngo yiteye swata cyakwara ratse ngo ana ngo simbizi n'umubono
Isa sivya koko mukeni. Ni ahubwo bibujumbura. Yo, ukugunga. Sa, twamungu kwerwa uguma umva makuru ngaha y'abakobwa. Mugabe umva je bigeye n'isinda bitahura. Umukobwa agenda akavuga ibintu yagize mu gitanda, urya muhungu ameze kuno kuno. Sa, nawe bugiye umuhungu yokuvugira ibyawe nyene. Je ntono uvuga kwi. Gusa nagaye nyene nohora.
Ndo ntibirajikana aho gasanga wamenye mpanga abuze byose byabaye.
Amwana ufatanye.
Okay. Eh nabako garafata umwana.
Oya mvuze umwana dufate na nabyara.
Ah, wowe turavyara.
Sha. Sinabyara.
Ni kumwe n'ongo bela gutena baka wasanga maze kuzitibura.
Oya, oya frere, yo wotu muvyara. Kugira nuzo gukorera madawa twe.
Maga twa tuboro twa tu kwa du. Beturi he. Ndina
na yo kemana yanjye. Ngo sindabwire. Imendo ka Simbizi ni ibintu bintu
1200. Ya uto musane na kwagendanye barabasane basigaye bagira. Kunaka kunaka. Waruga kene? Ndaye. Kumwe na dokari utuntu tuzi.
Nuno yese gibi.
Ndabaga karto kumuti.
Amafirire.
Eh.
Uragendana.
Aha ndaye kumushaka karto. Iyo, iyo miti ntiyerekane. Uragizina n'inkuno muri.
Oya. Yo,
n'umva ko kiri kuri kiramba.
Sa sa. Sindawerekana nga.
Okay. Ayizi. Gasi asita.
Ngawongereza ingufu.
Oya papa bia jana bya nkoresha ngo amati ya grango ngo puturu ura puturu rei
oya nibyo bya ntari cyumva bikeneye ko ari tari je ngi dondere ngupfu
mugabo nyene nabo bumva nyene ngumukobwa yenda nani bwo yana bakobwa iri ushaka yene umuhungu yena fisi ngo yena agupiga nyene amoga vuga tego
jenda babaza ikintu abantu mukurikira na Simbizi none nta bindi bintu ushaka
oya ni kibazo iga nyene hari ibintu hari abantu batinya bakene kumenya ngene abakobwa mu mezi
ah abakobwa kuri
mbe kurazi yuko ikintu ki gituma urazi ikintu jambe gituma abakobwa batwara mbere bari nyegeza ababura abantu babahanura
andi bavugira ku mugara
eh bahisanga rya giye kubyirondera giye kubirondera nabi bagacha bamuterinda je nka denyen nka wose ngo utazi ningene baharura ijya minsi yayo
Urazi gituma bijyanye byatakamo.
Urazi kubiharura
ntaragira mariage.
Eh.
No have sanga cyangwa mba nkora amakosa ngo ndazi kubiharura kandi urashobora kuyihenda. Bijye bijyanye ntimo byizera samples. Asha bakoga kwihera mu harure mu gabo. Kubera shahasinze.
Ucumira. Tujya muri farmasi ati nta 5000, many 5000. Kauga 5000 agwanga
gaga. Ngo ngene ni kurantrika ngo mbeni 5000.
Eh, kauga nga.
Oya ha. Urumva je ikintu gusa
hari ibindi binini nabonye biri kwa mafleshe we ah ukuzikajya kamwe kumba dit
takoye mvirize ikintu gihari twa batubwira yuko ari kwihangana byanse ngo bakoresha gakingirizo dukoresha gakingirizo muga na pano bakobwa
amugana medaboro kubera
gakingirizo kabakobwa
medaboro ko bakoze ubukingirizo bw'abakobwa kwa tabubwiye mugera mugenda namuza mushaka yuko abahungu bonye
rero baramaze gukamona we
na manda bwumva
waramaze kuba
no muri South Africa ari umudada bigeze gufata ku ngubu mu nyuma cyakoraga kingirizo gafise iboro ngo umubwize gucye ikigutabagura
sawa uramaze kubona hehe kingirizo kw'abakobwa
eh
ndakubona neza
ndakabona ikintu
eh kuko je hari hahantu nakoreba batutwereka
eh
karanagoye no kwambara vraiment njye nzaza gukora kwipfundagurira bose gashaka ko nuko guheramo
oya
je vraiment akajya akabakobwa nibaza ko abantu benshi ntawo kaba sujera ahubwo bwo guma ge system ko kameze nka kajya kabahungu mwaka uko ko wiyinjiza
uri yinjiza nyine kitukiye amayambiri nyene wenyene
pana bo nyene umuhungu
we we n'umukobwa kugira ukambaye none n'umuhungu akambara sanye n'umukobwa akambara
n'umukobwa akambara
none mukambara none nti turabe inzara za
je
ya wezi lakona kazi ndaye wana nabandi wenda bana yo ko wewe ni oji
nane ya tudu nkivyo no bigira mwiza
sa none uvuze yuko utagira uta
oya ha ne kandi kugira ko bugibukingirizo bwo bagore n'abakobwa so kuvya nka ababuze
mugabe urumva nyene uri tumita nyene gukenuka mu kukamba
batinjenze ayo ha murumva abiri yashoboka ko gashobora kuheramo
ba urazi ko iboro by'ubukingirizo ari ibintu byongereza ubusambanye
none ga Simbizi yo bareke kuzana ubukingirizo abantu bose batwarinda
abantu gute none babikorera iki kandi bazi ko kizira none uzi ko kera urabizi ko kera imibonano
muzabitsina
yakora abageze kubaka izabo
ndiko vya rimwe rige kera afite ikintu abantu je mpora mvuga kera abantu bubaka bafite imyaka ingana
bari bakiri bato 16 ans 17 ans
sawa 17 ans ubu umukobwa 17 ans
aragira no 17 ans aragira kugira
ibandi ubu rero kugira amazi
30 kubwira ngo ni aragira
35 umubiri wawe afite uko ugendura kubona niko umubiri wawe ibyo bintu umva wiyumvamo ko wanakuze umva ko unakuze ugahura n'umuhungu akuze umva urashaka guhura n'umuhungu afite 32 ans nawe afite 30 ans none umva ndeje mwategeza ko muri ko murabiba abo bakera deje baba bafite nk'abana batanu
kuje ndavye nkanyokuru nyokuru avyara je nkanyokuru avyara mama yarongombe ngafise 16 ans
eh cha wibat
afise 16 ans mga uyi mwana wa 16 ans eh ni mwambi
ararongombe arongombe
wabo arongogwa he bana mugufatanya yuko ari kiyasho reka reka
reka reka
amugufata mwana wa 16 ans yeta civile mwakira ni yahe
oya none ubwira uvuga ko atabana ba 16 ans muhora muhiga mwebe
oya ni gakimya kimyanye bamugufata yegende cyangwa icuze cyo wabikoreye
bizigura yuko rero kera
urazi kumuzaga babiswe yuko rero utwana tongano tutondoko
eh mugambira mba ivyo bintu
imye mbitara akomeye
ikintu batategeza kumva nuko nabo bana ubu barashushe baraza bakabikwibwirira uri umuntu akuze wowe uregurusha none mwana bubu gasimbizi bakura kare urashaka kumuntu umukobwa rungana nkanje ukibaza ngo rufise 25 canke 30
kumbe gwifitiye 11
yo kacuja kukamupanga kandi nawe bashikuze mu mutwe kubera ibintu abona
ibintu abona kandi usanga yari indobo ibase
bakavuga bagufunze
inde eh bakavuga bagufunze nyende
bisigura rero yuko ahubwa n'abavyeyi nibaze baraganiriza abana babo vraiment babonye batari ko barakira ikikuriro
uranzi guys je nibaze ikintu kimwe abavyeyi bakora ifo yuko abavyeyi batahuza abana yuko ibintu byahinduye kera kandi biroroshye parce que abavyeyi batubwiye yuko nk'abavyeyi bafise abana bafise nka 17 18 ibaze nabavutse muri les années 80 c'est vieux avose mu ma 80 70 30 75 kuduga abo nabo bafise abavyeyi bavyawe n'abavyeyi bavutse kuri iyo generation y'abarongo wa 16 ans ifuye ko batahura yuko ibihe byagiye birahinduka iyo rero monde change c'est à dire umwana wa 16 na wakijyagiye dufate yuko ari nk'uwa 25 alo minimum dufate urumva uyu barakubwira ati fo abanze yige kugira uzoheze dabora amashuri wige secondaire yeze université yeze za master n'imiburire basi ya 25 26 ans c'est à dire 26 ans ingana na ya 16 ans yacagiye
exact rero nivyo ni nayo ko ndakubwira kutegeza kutahura urumva kucufi
fiziko rero yuko akubwira ati ngo ema numva kwihangana gusha kuri 26 na scan ya 5
urumva kutumva ko bagera muri 35 nabo
Hari abagiye muri 35.
None nta bakobwa akira muri 35 bataragira mariage.
Eh ndabazi.
Benshi.
Eh.
Ubu rero numva kujuka umusiguro wa mukobwa bwanguru, umva umubiri wiwe deja wategereza kuba ari umuntu avyaye gatanu.
Ah umubiri umaze
bihonje. Eh wategereza kuba umuntu. Rero sinzi aho ikosa riri, sinzi ko twareka kubajije ariko je ntawe mpamagariye kuta ibihangane no
ku. Niyo mpamvu ibiganiro nini biba bikeneye. Eh je ari biganiro byanze nzankora abantu bakavuga bakibaza ngo ni biganiro bibi je ndababwiza ukuri ikizoba kibe kuri ndakubwiza ukuri ibihe birahinduka
ya juste mbere
hari abantu bakunda kuvuga ibintu by'imico ngo urumva ari nk'abasandi bazagendekana imindirimbo z'ibishira soni urumva ngo none ngo ngo kubavuga ngo imico ngo twambare utubindo hariho hari izindi nyambaro zituma je ndakwipfuza
Kera
bagenda bambaye ubusa mugana imitwe no mu mitwe y'aba kera hari hatanze neza
byo
kwifuza byarimo
ngo nyene ni ivyo nyene kera nta vye ni vyo ngo ubonye umuntu unya guhengo ngo ngidi ngibiki urumva uca ku bahungu bakamana ivyo ariko bobo nimba bose gasimbizi bagenda bari gusavura nta muntu umwe yarabunze kera bisigura rero ko uya n'umwana wa Diza arazi igihimba ciwe arazi biki
arazi kandi arazi ko kiri mi swing eh nekera ko twabikoresha mu kujya kwihagarika
eh ntibari bacipe
uri bacha batwereka mu ya masinema yabo novela bagacha batwereka yuko kiga kiboro dukoresha mu kugira abi hari indi diri ukase umwana kuzabiza
umwana kurabizi
ya
urumva rero ku controller ugaruka guhubizokona nago sahubwo ngo nimbira nk'abana bacu
eh bana bacu ningora
eh ibyo bipeti bwa umunani ufise
na bipeti umunani bari icuramba
I'm going to go to the house. Eh umuco ivyo onye
mpe nani uzo vyara yare guys
jewe na mwana ashaka kumuvyana hajari guys oya ugo umba tije na inzo vyara cyane nzogira mariage gari yega nivyo ari kumbaza
mariage
wombira ngo ngo nguzo vyara
cyane kuvyara ndaje bakob impamu ndabikubaje nuko bakobwa w'umudagisha yakurongoko
eh aje ndabishaka
wewe
sha
ndenganje onye me
nego kwe urakijije nje nkijije
Wateja
wewe oya ntuvuga ngo umuntu ngo akizwe ngo yagize ibiki nibiki wowe wemera ibintu by'imico nibiki nibiki n'ibintu by'abakizwe ngo n'ibyo gusenga ntuvyemeye
ya cyo gusenga ndatemera gusenga cyo ndasenga aha bona handitse gute
nimba ari giswa
hehe ya ni Mungu mbere
na
imani mbere cyizina yanjye nitwa mani
oya nta muntu n'umwe na ne delega je nta none nokwanka Mbona kwiji kuntu
ah ufise amacyakubiri urumva ngo tari umukizwa ata
afite umukizwa mvuze gukizwa kwero ubona bakizwa
eh uvuze ngo ukizwa gute
senga
ndo bisenga si bisa
n'ibyo bintu by'ibipfumu ho ruvuga kweri
nta bintu by'ibipfumu je mvuga nti cyane
ubu ngo wasema pumba
simbizwa simbizi ni soko rusema vumba ni soko ruzi
uzima biri gute
muhe nyanga gasoboji ntajugumbanya
batanu
ngo ni se ndagendagera kuri 5 mbashyizemo na papa nindereye na Germany ragaba urumva yuko umwana wanje karire cirore azoba
rero umunga z'ibintu byinshi bijanye n'ibintu bya kera kweri kandi wa
tugomba kubimenya kandi tugomba kubimenya ikintu gihinanganye n'ingene n'umunyamurambya mugabo
utitaye kandi hajya cyafite historique ndayi
ariho kwikebe
Eh hajyanye vraiment mu bukeye. Nko mu bukeye wacu vraiment. Hari utuntu twinshi nimba ushaka nzo kuduga.
Hari agastori wa mpaye kantu zenya ka mwambutsa. Mwambutsa.
Mwambutsa ko yari
mwambutsa. Ngene mwambutsa ngo yanse ko batizwe ngo mahanga bamwise Juma.
Ego, yashije bizi tije ko yeri. Simfa nemeye ko mumbatiza kandi ntigeze abatizwa. Wapi yapfuye atabatirwe ko bamwita Juma kandi mu bakatolika.
Yarazi niko abana biyashya bita ba Rudoviko abandi bitwa ba
Kabo kuko urumva uravye kwa gasore yaciye aba evolue acaca no muri Europe urumva kwa gasore ko yumva ibintu by'abazungu byari facile mugabe urumva n'urye mu bine mwambutsa mu nyuma yavuye yumvira abazungu nawe nyene bagusa ari mu bami ba mbere batwaye umuduga
kama kindi kintu nacyo bumaze ingana gute bujumbo
gato kwa kurenga abantu ariko je maze naje no kuva muri demi demi
11
je ngana muri premiere je narize
aho
aho mfata fokwe
aho ruje muwe
tototawo aho nande mu nande muri university
2011 Why did you do me on? Second day. I don't know what
you did. You
said, okay. You said, okay. You
said,
okay. You said, okay. You said, okay. You said, okay. You said, okay. You said, okay. You said, okay. You
said, okay. You said, okay. You said, okay. You said, okay.
You said, okay. You said, okay. You said, okay. You said, okay. You
said, okay. You said, okay.
You said, okay. You said, okay. You said, okay. You said, okay.
I'm going to go to the internet. Mumutwe aba ashuje kubugerera ndahuza utavuga ngo uramwemeza ngo umwe byatari wowe kubera ukuntu akwakiriye aryohewe abone uri mu bikora ibyo nyene
usanga hatose utaranamukora
imvugire nyene nk'ibintu nk'ibyo rero ari yo abahungu bibaza ngo reka mwe byingende abahungu nyene bakunda kuvuga utwo tuntu ngo mu gitanda ngo meze ukuntu ukuntu ibyo si byo dukunda duhe atansi ari naga nyene ushobora gusanga utakigenda mugabo wibutse ingene akwakeya
ugasanga nini kiri kiremba nyene kibereye ngaho
ugasanga nyene sindi ko ndivugira bona mvuga ibyo abagore numvise bavuga emisiyo yandi nahe
oya mugabo agiye ndabwiye igihe sindi kiremba icyo ndakeneye umunsi umwe na tatuwaje ufise
oya
icyo ndakeneye umunsi umwe jewe genzi ukwemeza kuba ujye unyandikana ku mubiri wawe
huhuwa sawa
sibyo gahise
ntawe
genda ku munsi umwe genzi ukwemeza
kandi wowe mbwe ndakubaze Simbizi uzokomeza abakobwa gushika ryari ntushobora gufata umukobwa umwe ukamushyira mu nzu
kandi batabyemeye
ndega abakobwa bose
kubega abakobwa b'ibujumbura
mu ati je ntomba
yega hafu mbashira wajumbura
mu kiri yego twebwe baruguru tugise indero
ubiriza abakobwa b'ibujumbura kuguha ibya guharagwa kandi nakugora
mugabo
mubwire mekubaka kubaka
ayanga hari abana
turatinya
kurangira basi mu buke
akana ko mu buke ngo yaho kaje akabona ubujumbura gacya karondera abanyabuke biwabo
ya
eh
no umstare we
eh
oya friend umstare we friend
yo nyemera yo kusanga sumara ari dirike
bwo rusana nawo nokucu
kwa kamera kwanda gatwara ku bantu
sinanye
baje kusanga baramaze kubona na katolika
ndahubyi
eh kamera kwanda gatwara ku bantu
oya wowe hanye ne wo tobe mu gihe ndi gusenga ko rwa
ega nugusenga nugusenga kwa barundi
Je
ne sais pas si tu es un peu plus de
temps. Je ne sais pas si
tu es un peu plus
de
temps. Je ne sais pas si
tu es un peu
plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es
un peu plus de temps.
Je ne sais pas si tu es un
Je
ne sais pas si tu es un
peu
plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de
temps.
Je ne
sais
pas si tu es un peu plus de temps. Je ne
sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps.
Je ne sais pas Mukobwa mwiza. No mwinda badani mukobwa mwiza rero. Ara ko tugerageje gutakariza abantu nkaye.
Eh mwe twavuze ibintu bikenewe?
Kenge kintu yibuka ikene twa twavuze ni cha.
Ikintu gikenewe?
Eh. Cha viaga.
Oya, tukose ko twabwiye abana yuko imico abana bo unya.
Bona
bashaje twose ngo abavyeyi barawe bagiye. Ntiyo ntuze yawe ushaka tugende ungurize inyama mbona ari kora cyangwa
inyama nyo urazi imisi mutende ndende
ntiyo wishinga ingurube
ingurube we umbiriza ntiyo akeneye inyama akeneye ampara
cyane kanyoshe
ryari rero mama
ntabwo wowe n'uzonjana rero ubu rero nitwe tubaresha rero wowe ubu n'ubu ukwiye
umbiriza ureka tugende ubu nyine
inyama
Nyama nyama
ubu tugiye ku nyama zo mu kanyo
mbiriza
nk'abantu bagenda mu kamenge
kuri uyu mudada wenyine yambaye ikanzu
ndayikura
arayikura hama nyama nyama
abakunzi
ba moya mbiri
umuhanure
wenyine tugiye muri moya mbiri
oya twa tugenda kubwira inyama mbonye ngaha
ni inyama no isi inyama nyama
ari nko mvuga imbere
ni kura kulipa eh ni bizwe ari kura kulipa
yo umve basha kuba ungurira inyama ko ndago ya
Nahi bya gusana
kibanza. Ndarona narere ibyo bintu byo ni byo
bashaka
bakobwa.
Sibyo ni hano
dukobwa twarugurugara Simbizi. Aba motare. Ku gitumbura nta mukobwa ariko none wewe ngo yakubeshesha ibiki ngo twani ngo yampaye ibisugute none na wunya
abangana gute nkoyo
ari umwana n'uguru rega natwi dusanga ruguru nkubi usanga ruguru vure mukanzanira nkakakika bashi
nkatenge zamano kanyaga tenge
eh
ari bashambara saturis
oya oya ari mu gisirimbo
mu gisirimbo
aho ngo okay hari yo ki ekiba wa numvuzitse ura uru wa ruguru bure ngutumyesha mu batanga
nda byenda amaze kunywa inzoga y'icyo kibarube kibarube rahe washishi
Rumusadi tugende ebisihere
emishuri tugende bizaye kaje twigiresha mu byacu
so tugiye bakunzi ba
basemavumba
basimbizi ntugiye kugira ibyo bibintu simbizi avugira si byagira
saje banyina rero nubundi ko tuko tutabye ega tubyerekanye bacu badupfunga
ntavugira rero je ndaga n'umunwa gusa azumabesha bakobwa babeshesha umunwa sawa nica bihera
Ekipe
bihinduzi Henta mira, henta mira.
Bueno, ni tengo manje ko ipinga na mfana ke nje na ha. Jeri wari wamba yamba kazi marenze myaka 18. Mwiza ngamba nasi mondo ngira muri 70. Ko ndazi hadza ku sumo komando na ha n'umunyamurambya.
Ngubira mfata ku mwambaje na ho mfata ku mwumva ntivo vyeme.
Ntivo vyeme.
Ese ho bugati. Ese.
Ya se vreme iboro ngo manje ko ipika.
Ari karabeyisha. Aba benshi. Navyagira.
Rabaho nyine.
Biliza, bye rero.